Incwadi yesibini kaSamueli, isahluko sesithandathu. Ngekaloku wabuya wabahlanganisa uDavide bonke abahleliweyo bakwaSirayeli, amashumi amathathu amawaka. Wesuka ke wahamba uDavide nabantu bonke abenabo esiya eBhahali yakwaYuda, esiya kunyusa khona ityeya kaThixo, ebizwa ngalo igama likaYehova wemikhosi, ohleli phezu kweekerubhi. Bayikhwelisa enqoleni entsha ityeya kaThixo, bayithabatha endlwini ka-Abhinadabi ebisendulini. Uza nono ahilio oonyana baka-Abhinadabi bayiqhuba inqwelo entsha leyo, bayithabatha endlwini ka-Abhinadabi esendulini. Inetyeya kaThixo, u-Ahiyo ehamba phambi kwetyeya, uDavide nendlu yonke kaSirayeli baqamba phambi koYehova bebetha imithi yonke yesipresi neehadi nemirhobhe neengqongqo namakhenkce-khenkce namacangci. Bafika esandeni sikaNakon, wesa isandla sakhe uUza etyeyeni kaThixo. Wayibamba ngokuba iinkomo zibe ziyigungqisa. Wavutha umsindo kaYehova kuUza, uThixo wambetha khona ngenxa yemasi elo, wafela khona ngasetyeni kaThixo. UDavide wavutha ngomsindo ngenxa enokuba uYehova wamtyobozela ngotyobozo uUza. Wathi loo ndawo yiPerets Uza unanamhla. UDavide wamoyika uYehova ngaloo mini, wathi, yothini na ukuza kum ityeya kaYehova? Akavuma ke uDavide ukuyisusa ize kuye emzini kaDavide ityeya kaYehova. UDavide wayisonga, wayiphambuka isela endlwini kaObedi Edom waseGati. Yahlala ityeya kaYehova endlwini kaObedi Edom waseGati iinyanga zantathu. UYehova wamsikelela uObedi Edom nendlu yakhe yonke. Kwaxelwa kukumkani uDavide kwathiwa, uyisikelele uYehova indlu kaObedi Edom nezinto zonke anazo ngenxa yetyeya kaThixo. Waya uDavide wayinyusa ityeya kaThixo endlini kaObedi Edom wayizisa emzini kaDavide evuya. Kwathi bakunyathela amabanga amathandathu abathwali betyeya kaYehova, wabingelela inkomo nethole elityetyisiweyo. Waye uDavide esina ngamandla onke phambi koYehova, uDavide ebhinqe i-efodi yelineni emhlophe. OoDavide nendlu yonke kaSirayeli babeyinyusa ke ityeya kaYehova beduma behlokomisa isigodlo. Kwathi yakufika itsheya kaYehova emzini kaDavide, uMigali intombi kaSawule wavela ngefestile wambona ukumkani uDavide exhuma esina phambi koYehova, wamcekisa entliziyweni yakhe. Bayingenisa itsheya kaYehova bayimisa endaweni yayo phakathi kwentente abeyitwabululele yona uDavide. UDavide wenyusa amadini anyukayo phambi koYehova nemibingelelo yoxolo. Wagqiba uDavide ukunyusa amadini anyukayo nemibingelelo yoxolo, wabasikelela abantu egameni likaYehova wemikhosi. Wababela bonke abantu yonke ingxokolo yamaSirayeli, kwathabathela kwindoda kwesa nakumfazi, elowo wamnika umqathane wesonka nomlinganiso wewayini nesicumba serasintyisi. Baya ke bonke abantu elowo endlwini yakhe. Wabuya uDavide eza kusikelela indlu yakhe, waphuma uMigali intombi kaSawule eya kukhawulela uDavide wathi, "Hayi, ukuzizukisa kokumkani wamaSirayeli namhla, ozihlubileyo namhla phambi kwabakhonzazana babakhonzi bakhe, njengoko azihlubayo umntu ongenabuntu." Wathi uDavide kuMigali, "Kube kusebusweni bukaYehova owandinyulayo phambi koyihlo naphambi kwendlu yakhe yonke ukuba andimise ndibe yinganga yabantu bakaYehova amaSirayeli, bekusebusweni bukaYehova ukuqamba kwam, ndisaya kudeleka kunoku, ndithobeke emehlweni am, ke abakhonzazana othethe ngabo ndisaya kuzukiswa ngabo." Ke uMigali intombi kaSawule akabanga namntwana kwada kwangumhla wokufa kwakhe. Amen.